Scout is spy! Soldier is spy! Heavy is spy! Pyro is spy! Demoman is spy! Spy is not our spy! Medic is spy! Engineer is spy! Sniper is spy! Right, left, 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 right, left